video for today. Samaki. The boat. Now your jaw is sharp. Where? Ati? Eh. Huku ni side ingine. Tulikuwa the other side. Huku sasa ni Fuengirola. Kula kwingine kunaitwa Torre Blanca. Uone kukiwa na tofauti. Simesimama. Afu hizo ni ndege. Labda zinafidiwa, I don't know.
So,
wakimaliza naweza.